Imyaka ine irarangiye, umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE arongoye igihugu cy'u Burundi. Muri iyo myaka ine hararanguwe ibitari bike, naho hari ivyagoranye nk'uko bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem gishinzwe guhamagarira Abarundi guhindura ingendo, ndetse aranashikiriza n'ivyokogwa kugira ubutunzi bubandanye bwisununura.
Ubwa mbere ni igiturire camaze kwizizitira inzego z'igihugu. Ca kabiri n'abarongozi leadership. Mu gifaransa tuvuga ni le leadership qui a perdu le sens de l'état. Ni ukuvuga ko indongozi nyinshi mu gihugu kubera ibyo by'ibiturire zaratakaje bimwe byo kuvuga ati twiyumvira igihugu, twiyumvire neza y'igihugu. Icya gatatu, abanyagihugu mengo barakubiriwe participation citoyenne. Donc abategetsi bumwe kumenga abanyagihugu ntacyo bababaza. Mwe tubabwira ibyo mukurikira ingingo zifatwa gihuti huti umengo ntibubazwa cyangwa bumvirize iryo bagona. Icya kane ni problème de cohésion ibandanya. Ibi byadutse nk'imvune muri 2015 bituma abarundi bakirabana ingwe, abari hanze, abari ino, ugasanga hagusenyera ku mugozi umwe turiko turimbana, bamwe bakwegera hariya, abandi bakwegera hariya. D'abord leta no kwemanwa n'ibintu bimeze niho tuzukira. Naho ndaza ko abanyepolitiki bakunda kwibuka amanota amene amera neza, mugabo amanota nayo amera neza afisafatira, ahubwo no kugira ibintu biteruye neza uvuga tutereka tubyemanga hanyuma dufate ingingo nk'iyimbona ivyo 2040 turamaze kuyisomera afise amapiri y'inkingi. Hari n'igi zikomeye nk'izi za engagement de l'état kuva aho bafashe n'urya mugambi w'igihugu urya planification PND wo gushaka 2030 harimo inkingi zikomeye bwa tuti intwari ibereye PR conciliation cooperation internationale gufashanya n'ibindi bihugu izo nizokoregwa ko
hatakanije amasengesho azabera mu ntara ya Mwaro mu ntumbero yo kwigina no gushimira Imana kuri iyo myaka ine. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE amaze arongoye igihugu cy'u Burundi.